Ghana de shiri ati amanse na de shima ma one of version Jesus na busa for mamu nyina kwa ba emwesheshia sonko de ba fidika se sabre uti enka na kase bobre no ena so ensoma wdu aba betu apono so se fata se kinka ma nya bitie no eno ena sabre age dwa wadama ye din na e ba besom wo emprepre de de ato wo no do be ni so be subscribe no hye no foforo nsa ka bi no matimi ahwe bi na afen so so notification bell no wan no ma so no ko o eko ba ni sabre no brand dia di begum dia ma wono obenya bia tie enya bi ahwe dia ye di ebre we ya musia enye foaso fm ye ne mfa na personal person bi enna o dia di makote bi ya obete ene se mc ya wogina mu e ma adehia wo mu ewo second D and ye yasune tia sense afarifuwa penyini ya wetuya omonu wa mpotemu wanu msi wuhiyamu mwa mensi krachi penyo wantemu mwenyina wuhiyamu nyina amu mwa sene beya besi brafuwa sense bre tutufuwa bejintemu waboso ama krono sema tia tese e uhono anu entumi emrase senso enabete ese la teshi mpotemu wakwa ntempono mpenyu fose eni yetina nyankupo ya aduma wombetum na ya ye akwani nsiesi ene and some so be a war and put them on more. Na me pencil be deport to Ghana for China for Macumaco bears and Pimunum. Ah, I don't find that damn it, China for Temnum from so Pia and Mahu. Now, so dear, I acres in it, Tassa, you so one neck, I say, yet the moon same ebro. Krachi bi so yakshen se won konko da fiase finhie aduonu obi afom ye man sika wo transfer kwako ogu ne bank account mu mistakenly akwako ogu onu ni diem ya regain se won fa sika ne mra wo se yankopo na acha na chede wonya asase de won bank account mu to mfa nko ye mfa nko ye mfa mra ya twosun tontobe se busume miensa kwa nan so ni afa na brewa yipuma kwa mu a yate ne se twem aye de no akwako pie mu ewo enedua fie ebusua wei ene nsema sabre nsa so 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 bo ewo one version GH so bo modern subscribe na share no foforo nsa nka bi na mu hwe bi osomfo DC poku kongonku bono champion na bia nyanto ba se na ka se ni chief minister bi yemfandenda ewo fidika se so yemfri ensen mu nche mu ase emfa ma ewo panyini ya wo ye panyimpa yes se chief ya wo da afarefo ano ewo sekedi empotem honmu na panyini nana kofi eson ena wo de ababa tuja wo chemu se wo besre pa se abam krache fo panyimfo a wo mo ewo empotem hon ma fe nso so bombo jina tukuo ye wo empotem hon wo de mu nyina amsempa munti ena muntu ase mi ho na momfa ma ne san se ehia ne pa wo se Nigeria fo be se ahem krom wo ma baba jintam wo aboso na wa kasa unim Nigeria fo bebrebe die wo mo enante sie nyina na wo madwe nyina kwa akoye baako ena chese besi bre tutu sansa bre bi ena wo mo tu akosu etare wo mo maso na nie wo mo asone gon sebro nya che ena sabre edi ahim na obi a majibie egu apampa so wa wo pe wa bra simpampampa na bajibi nti me kasai amamfo dwodwo na na akwakoye fidie akoyi wo mo na nipa dwodwo sen ena timhye wɔmo so otimi hye wɔmo ho so wɔ saa akwan we su bie ntino ama nipa bɔmfo so abɛ mata ɛwɔ mpɔtam hɔ nom ɛne ɛyɛ ni na kyesɛ wɔmo abɔ afa hɔ so ɔyɛ papa so ɔnyɛ papa sɛ na dwunu mu tesɛn so ɔyɛ saka wani ɔbɛpa bi ɛde akɔ na sɛ ne ayɛ ne sɛ ne ntino ama saa brɛ ntam hɔ ayɛ hu ɛne yɛ nansɛntam ya wɔ kyerɛ mu akrakye bi yɛ nipa bɔmfo bi kɔku no to mpɔtam hɔ nom a ne esusu sɛ wɔyɛ krɔmfo so kɔwi ase no na wanya kromfo senia entem waye hunti ama manfo ani abresa krodom ne ya fa wewe ya tena ya jiwe bi bi afri ni nsem nti ama chi ya kaso obi ya kromfo a wodi na no kra ka kekedia to obi so a wanhwe yi a yempata yenkaso obi ani ya didi agro no na nipa kro ndi ahwe na maka seneka tema na waye wu nti papa so obesre pa se entem wono mo suni ban a ama no homre so honom ne sa Nigeria fo ye tubata ba be pentem wo se honom be bo ma sese no wo mo do so dodo nti se rese kan fo mo na ensi fom entu wo mo so sentu wo ma se mfri empotam honom a dachi dachi bom de besa ye mabunu a wo mo so wo entam honom wo pesika no wo nya bi osena se nkrofo we kura wamu kwa ya umu fasu imi nsumi kwa fasu bina mpesike ye jete ya wansi ya nye huwa chinye nani ya ubo huna nina msa nani pakrono ni future ya very very bright pa nanso sankrofowe edu wamu koko ababese wamu menge ntino sempeni ufowa sembi kan enedia wamu tie wamu mane entesu wamu nswate a wambe tu wana muamano ama nintabu wa sumjwe brao enafeso enkabo mu ene mkosuo etumi abahonumo abusia wana na version jesu ni ba umada subscribe na seno ofu france enkabi na mwishebi gana mchemini nchua certifia po ya nafato mfifi bebi ya ena nsemini atase nisemi sipani kwa naba banyansa fumu eni ya di esu mwo na yanko pia mu ewo la teshi akwa ntempono so mpanyimfoɔ di aba ɔban rose mpanyimfoɔ sie nyi ganafoɔ mu di wakɔ ne aba asutire ɛsɛ wɔn mu ba bɛyɛ nsiesie owura James Amo Godfred ɔne ne mpanyimfoɔ ɛna de aba ababɛtu dwa na ɛne nyinaa ne sɛ ɛkwan yi a ɛwɔ Ghana ha no ɛyɛ aban botae sɛ ɔbɛyɛ ne nyinaa siesie no fɛfɛɛfɛ ama nkonyaeɛ pokora no anka bɛsɛ portals kora yɛtu n'ase akɔto pum nanso ɛntumi mmaasa nti ne kakra kakra ne deɛ ɔwɔyɛ no ɔguso yi a wɔpem so ɛkɔ n'anim nti mprempere a meka sɛ yi wɔse saa akwantempɔ wɔ saa mpɔtam hɔnom no ɛnsamsoɔ bi ne nneɛma nketenkete baako mmienu bi a ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ de ma ade hyɛ mu mpɔtam hɔnom na wɔn nso so ɛkɔ mu dwo wɔn ɛwɔ ɛkwan a ɛnyɛ ɛna afei so nsamsoɔ a wɔhia ɛwɔ ntam hɔnom nti hwiebe ɛneɛ wɔkyena a ɛyɛ yɛ awada yi sɛ nyankopɔn twɛ deɛ mpɔ ba sɛ yɛ dɔm ama ne ma yɛtɔ so mmienu ama magyene wiase amɔso deɛ a ɛnɛ ne neɛ yɛbɛtoa so na yɛdim ɛwɔ mpɔtam hɔnom ne yɛakuro so kwan no wa ofa ho bi atena unya kwan emfa wo sɛ nso wo betum nsiesi a wo mo ye wo ho ne sɛ ye ma ahyɛ kwan mo mudi ho no ma trenchi a wa hwɛ ye adwuma no ida sɛ be suro dan kwan tentema na so sɛ wo mba jeje wo mo ye wo kwan no so nti ne wo mo tum ne atimi anya daaje ayɛ kwan no fefefe ne nsamso no kama e dia ma ade hyɛ mo mpɔtam mo nti owura James a mo ɛse amane ba ye mfa ɛma Ghana fo a wo mo di akwane aba ɛwɔ la tashi akwan tempo no so ne sɛ kyerɛ de mo hu musuo nko fone ko bani sa nsusu a akwantempo aka no pressure bekwa koguso ene traffic beba nte ko bani se adwuma na wo kwa se wufrifie no nan a etena de ene traya na be no mi san fa na no mi san frifie se ne be ya traffic nkwacho emroso ma beka se ye ye adwuma wie be wie so na enkrofo adwuma so afri wo mo nsa da bi ye mpe ne sa anti kaneke ufrifia itwa se ufrifie entem ebusia one version jesu ni ba mada subscribe na se na fufuransa nkebi na omu shwebi yanto asunko pie mu ewo ensem fufuro mu kanema mpeni John Dramani Mahama diya babe tuja ebusa ensembi ya sese ebu mfumpa ewo social media sasani ya ase mampeni atina ye enye penyina ono enye ya masadi nkita on ewo mampeni atina ye omu nyina ene ekwadwa ponkroma se mampani se onyehwo se asha hwan wontumi nkase edi poto no se edi poto no hwekure mu se se de dollar ejina hwe ba bia sidi so ono nso ate ne hoton a ono nso akwa jina dollar ye dimi atimi adidia ma wae se pompom face la dinami ni ese puko fa hunu na numu ni na eso ne se tigu jam chocho nsu sidi wae se hata kwa shoko kura so ompe no nti sabre se ne nema si ajija sana e kesre ne basata sano ana kanema mpanyi John Dramani Mahama adi atuja woche mo se wano ne perso se ne osi tuto ne ama ne adiade no nyanya sento a otimi boa ya ema yese chana fo no mutu kremu anu wo mafa kro yi mra ahye wo na sitete so wo ne sata kwa mna tie a che so wo wobre wobre na ne mfa nyehwe ene ya meka sei wono ne peso wo no wo di porto chana fo ma koma ko bese empem num 5000 ekopie mu wo krom sa bre num kro anu na sa san no hydro di na eni ho dia ye kwasan ya ye de ye ya kwan ya ase ya san ase nsan ya se no ne ye ya se nye nu mampani dada se wono ne ponso no ne one hwan kwa kase konfo se ko nanso so wo mia nani ama cha na fo mo bia ne nya firi wo mche bia no se wo mo manfo ye boni wo kurum ha se bi won so so enka se wo mene mo mampani wa yonkofa ene edi potuma ode ne ebenya ene edi potuma ayonkofa de ba se fa ikokosi ha wanka sa se ni bi wanya sa de ni bi otimi hweye ma na so afo a or as womb to an amon a boy me di porto womuko pium womu crumu. So womon quot no me to crumu yum who do umbet my idea boy. Esans a woman am quamboneso, e di dra, the anam quamboneso two form a good year, while brain at a cusilla quodam and pokra and fem frimu, dear di porto womun in a ekoy. And so your mum penna were to so quano dear meca. And yet, yen di porto a man could see a di porto on Colonel Crano when said a nina saw, said Anne, said Debbie, when said a nim papa, and a feso crano. Tana for ya womo et to crummy asha wine. Set what to crummy ye di porto no, senior minister Bejanka say ye di porto na dear Benny Binya. Ninina ye tana for any gun of agreement a womako, a when you maku, I would draw why I see a baby baby. Nasan you maku and a set and to be fun so, Messia Tabu so, and then so is any as ye, one won't produce you chlorine or cassa ye, cochin in aquaco goon soon, at the nini. Now would you say one on the crumun so, but said to, fair, 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 come on, now the old dear, no baba senna jahopa, no coni crum, ya quaka, womasi hey, ya moya cham so, yan kiasem, and then in the moon who be being cow, as I said, ye, obetrefio, sa ya cook one so because you ni atra de foforo na egu wachi na ye bona na obede apo no bon foundation e na woto nti abatai no monhwe entoto mumba no asitre mu niema eyie na san semonia ye mpanifuo bi akwakodi no wo mu anyina mehu se ya de pa no mu so nkwankwa ye bi we ba e na dan propaganda asaye no nu abeka no osiesie ni fefefe we su ba osie nye nsan so no wo ho abonuma tare ho ye di enye ye ya wi enye ye de ye ho ade bi a enye ye na chese ono so swa ino choka mba beji ono so akadi wope saa na chese woma dada gana fo na sudi ni espetu womu chesu mba edia mayenu womu enye tise sedi mpenifo mtu muna enzi fona dia mwa kebiano mwenye mfama yesanse mpenye dada mahama timi etu sana mwe wabra mfamfu mzuo bia mayonkwa diye ye oyonkwa bisi wonuya na sepa asobe kwa kobo yonkwa suna bewe na udu ujete na uma njina mwa japadi ya kwa chedye enye nene kwa siko ino da kwente wa mkwa kura sanke ye ebuzaye nina sona feye mkwa uye nsemno ewo abante ya freno Felix Kwame akako na penyini bia ye mistake ena wa sendi sika kogu akako ne bank accountu ni wa sendi ya kwa mwobine kogu wanuni diye mistakenly na inspector Clemens Techi ena nsemi ya kwa duru wameni ma awa akrasa kitu kwa tomuli ya kwa piyema uhonumo ama sabri justice awa noso etina edremu ladyship Evelyn asamwa ene tina edremu ede krachi eba ebe boni nsemu mkurundia chako tunse wadi nsemwane ayadia nsemwane ya watina huwa ama sabri mika senu wobi sika udia baba tunakantu mu sikana yesu mgana sidino 17,812 Ghana cedis. One famra adanya eye nyankopon na ache na de nye nipa na de ama no nti wonu wo hwese sika we na wontumi nane akire emfa emre obi a wonu no etene ba bi se sika na ye media ebi kura na nipa na ye frosta wontumi famra ne sa nti ene wo besre pa wo besre wo guso esre pa se sika no famma asemi ebusia penifuwa si wamu shwe nsemi ine neke kayeni na namu ntu wamu tubepe msembri ya feni na kweetuma prosecutu nunu probusu minu na sasemi esie nti wabra akakpo mpenifuwa kontate nunu waseda onfamba hey, akwewe niye diwewe ni brebwane na uye waseda nyamena ache madie minye se mistake ni enfamre ubiya nyo ubiya dia mewohona miracle sikabe guma kauntum wane dibeba tididin didim saa wa mfa ama na posi fwedi ni chentani ya kumbe biyo wani achono. Sese ima ame Evelyn se ya ni dahon bo ni ukuro nubo ena krachi ya bwintu wa mkomu enfie adyono. Ebuswe na sanse msu na kaseni enfensi. Disi poku konkonkon. Mwene champi na nebusu ya edisi.